kwazi nokulala.
Darling, no ningikumbule. When I talk.